chicka waka, wow wow, waka chicka, wow. Mm-hmm.